Molweni, igama lam ndingu akhona. Apha ke kule i-video into esizawuyenza sizawenza le nto ibizwa ngokuba zii-medians. I-medians ke ngumgca osuka kwikona yonxantathu ukuya kwincopho emelene nayo loo kona ukuya kumgca esiphakathini salo mgca ibe yiloo ncopho ke ngoku. Ngoku ke ngoku mandikubonise kakuhle ndikuzobele. Uye uxwese ke imidiyeni yakho nantso ixwesa ibheka ku-BC kwisiphakathi sika-BC isiphakathi ke ngokusalo mgca kwincopho elapho ke sizawuyibiza ke lena uba ngudi. Sizawuyenza ke loo nto kumacala onke, senze eka-B siyibizele incopho u-E. Umgama ke osuka ku-A uyotsho ku-E uza kulingana nomgama osuka ku-E uyotsho ku-C. Masenze ke ngoku owale kona yethu enye i-median ezawusuka kwikona yethu u-C iyotsho ke kwisiphakathi sika-A no-B. Uzawuqaphela kuba njengoba siye siqhubeka sizoba zidibana ke kwincopho A1 kwi-point A1. Masizobe ke i-median ka-C ubude ke ubuzawusuka ubude obusuka ku-AF buza kulingana ke nobude obusuka ku-FB. And ke ngoku i-point apho zidibana khona ke ezi medians sizayibiza ukuthi yi-centroid. Centroid. I-centroid ke yile point okanye incopho apho zidibana khona i-medians and zonke uba uyaqaphela ukuthi zixwesa zixwese 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 kodwa zidibane kule point i-centroid. Sizawubiza ke ngoku i-centroid yethu iba ibe ngu-G. Ngoku ke into endizawuyenza kukuba uhamba uqaphele ke lo nxantathu simahlule waba ngoonxantathu abancinci. Qaphela kuba naba abanxantathu bethu bancinci abathandathu. Eyona nto ke itsho indenza ukuthi mna ndihlamkeke kukuthi abanxantathu bethu bane-area ke efanayo. Yinto endizawuzama ukuthi ndiqinisekiseleyo ngaleyo. Masiqale ke ngokusenze loo nto. Sizawujonga ke oonxantathu bethu ngambini, sijonge ngoku ii-areas zabo uba ngaba ziyafana na. Masijonge kwabanxantathu babini wethu ukubonisa ukuba ngaba abanxantathu bane-area efanayo. Into esizawuyenza ke masithi siguqula lo nxantathu, siqale ngolo hlobo. Masiguqule lo nxantathu abanxantathu bethu babini bancinci ke izawufana nento enje ke xa simguqulile ize ke ngoku ibe yi-median yethu ibe ngu-G. Incopho yethu u-G ibe lelaa cala eliyana ibe ngu-C lona ibe ngu-B wethu lo. Nangu-B wethu nangu-C wethu. Aze ke ngoku lo mgca ibe licala lesibini le-median yethu ibe ngu-D. Siyazi ke ngokuba obu bude balo buyalingana nobu bude. Abanxantathu babini ke banebheyisi efanayo. Ibheyisi ke ngulo mgca wabo bahleli ngawo. Siyazi ke i-area ke i-formula ye-area ngu-area olingana necala elinye uphindaphinde ngebheyisi uphindaphinde nge-height. Banebheyisi ke enye aze umphakathi wabo nawo wona uthini i-height. Nabo ke bane-height efanayo, bane-base efanayo, baze banebe ne-height efanayo. Ize ke ngoku sibe ne-obtuse triangle, nxantathu ke lowo ongaphezulu kwenantsika ko-90 degrees. Ubizwa ke loo nto uba yi-obtuse. Noma ke uhleli njani kodwa ke ngoku bane-base efanayo ne-height efanayo. Loo nto ithetha ukuthi ke bazawuba ne-area efanayo lena ilapha masithi ngu-area x ke le ungasebenzisa ke kwale ngxoxo inye apha u-AEC baninxanta yo banomphakamo ofanayo banebase efanayo sawuthi ke ngoku yi-area ka-y le nalena ngizaba ngu-area ka-y senze ingxoxo enye ke sithi nalapha kwezi unxantathu sawuthi banebase efanayo nantsi u-bf lingana no-fa futhi ke ngoku bane-height elinganayo sizobe uba ngaba sibiza ke ngoku le area yethu sawuthi i-area yabo ngu-area z ngoku ke ngoku sesikubonisa uba singahlula le nto koonxantathu abathathu abangabini abangambini abane-area efanayo ngoku sifuna ukubonisa uba ngaba bonke ngoba ne-area efanayo singasebenzisa ke kwale ngxoxo besiyisebenzisile kwezi zibini zoonxantathu ngoku into esizawuyenza ukuthi masijonge unxantathu u-BAE sijonge unxantathu u-BAE sizawufuna ke i-area kanxantathu u-BAE i-area kanxantathu wethu u-BAE iza kuba ngubani iza kulingana ke no-z umdibanise no-z umdibanise no-y u-z umdibanise no-z umdibanise no-y sijonge ke ne-area ka-BEC yona ke iza kuba ngu-x umdibanise no-x umdibanise no-y lo nxantathu u-BEC uza kulingana ke no-x area ka-BEC izawuba ngu-x umdibanise no-x umdibanise no-y usebenza kwalo mgaqo mnye ke bobabini ke banebase efanayo baze babe ne-height elinganayo nangona ke i-obtuse enye yezi-engile kodwa ke ngoku bane-height elinganayo okanye efanayo iza loo nto izawuthetha ukuthi ke ngoku abanxantathu bayalingana masithi sino-z ababini umdibanise no-y izawulingana ke no-2 x umdibanise no-y oo-x bethu ababini ke badibanise no-y sithabathe u-y kumacala omabini sawufumana u-z ababini ulingana no-x wahlula amacala amabini ngo-2 ufumana u-z ulingana no-x yabona ke ngoku loo nto ikubonisa ukuthi iyalingana sibhale ke ngoku sixhaxhe phayana sifake oo-x bethu siyayazi ukuthi zonke ezikona ezi zonke ezi-engile ziyafana ukwenza loo nto ke ngoku sizawuphinda ukuthi siguqule ke ngoku le engile yethu ngoku sijonge unxantathu wethu u-ADC mandimenze ke ngombala owahlukileyo sijonge unxantathu wethu u-ADC mandimbale unxantathu wethu u-ADC o-area yayo ke iza kuba ngu-2y umdibanise no-x oo-y ababini ke badibanise no-x sijonge ke ngoku unxantathu u-ADB sawujonga bani masijonge unxantathu wethu u-ADB andanoba uyambona nanku ndimxhaxe ngo-green i-area ke kanxantathu u-ADB iza kuba ungathi ngu-2z umdibanise no-x siyayazi ukuthi ke oo-z bayalingana no-x loo nto kizawuba ngo-x abathathu u-ADB ngo-x abathathu besinalo mbono umnye ke ukuthi u-ADB bane-base efanayo ize ke ngoku babe ne-height efanayo singazoba ke ukubonekisa ukuthi bane-height efanayo sizawusebenzisa ke lo mgaqo besiwusebenzisile njalo njalo loo nto ethi ukuthi sawufumana u-2y umdibanise no-x ulingana ke no-x abathathu uthabathe u-x kumacala omabini uzawufumana u-2y ulingana no-2x okanye uthi y ulingana no-x uyabona ke sisiphumo esi esicocekileyo sifumene ke sakubonisa ukuthi ke ngoku la macala onke njengoba ezi meetings zahlule lonqandathu wethu omkhulu sabenza onqandathu abancinci. I-centroid yethu ke ngoku itsho yenza ukuthi ke ngoku balingane bonke, ibahlule abanqandathu batsho balingane bebonke ii-areas zabo.